Karasira mu mutima dore nguyu umwami kazi umuhoza umutima wanje ingabire nziza ubutunzi nagabiwe n'ijuru tugusasira urukundo simitoma ai kirezi kirezi chanje mai mutima uwero yanje mai karavo weru kundo rwanje seko nziza uwe maso yinyana mai kirezi Mutima uwero yanje mai karavo weru kundo rwanje seko nziza uwe maso yinyana rumuri rw'ubuzima rukundo rwanje butunzi bwanje mami kazi umuzi Nenge weyezi kwa kamwe joro nye nyeri ichi vivati igatangu mucho mumichima soko yumu mnezero anje kazi vyeza ka Afrika we unyongorera ngatangira kwisetsa yeni micho myiza nakara kabaru ai kirezi kirezi chanje ai mutima uwero Maso yinyana kirezi we kirezi kirezi ai mutima uwero yanje ai karavo weru kundo rwanje seko nziza uwe maso yinyana wewe
sana producer Ziko Mkwambiri.